We're going to do head, shoulders in Māori. Let's start off nice and slow.
Upoko Pakihiwi, puku hope wai wai. Upoko Pakihiwi, puku hope wai wai. Upoko Pakihiwi, puku hope wai wai. Tāringa whātū I huahae.
Well done, let's try it again. Ready?
Upoko Pakihiwi, puku hope wai wai. Upoko Pakihiwi, puku hope wai wai. Upoko Pakihiwi, puku hope wai wai. Tāringa whātū I huahae.
Well done, alright, we're going to speed it up a little bit.
Upoko Pakihiwi, puku hope wai wai. Upoko Pakihiwi, puku hope wai wai. Upoko Pakihiwi, puku hope wai wai. Tāringa whātū I huahae.
Alright, let's get even faster.
Upoko Pakihiwi, puku hope wai wai. Upoko Pakihiwi, puku hope wai wai. Upoko Pakihiwi, puku hope wai wai. Tāringa whātū I huahae.
Alright, this is our last time and we're going to go sonic speed.
Upoko Pakihiwi, puku hope wai wai. Upoko Pakihiwi, puku hope wai wai. Upoko Pakihiwi, puku hope wai wai. Tāringa whātū I huahae.
Well done.